cha Democratic Progressive Party
ulemekezeka mama Griselda Jeffrey kuti atokote pano zikomba kwambiri yo excellency
chara mwamba TVB oye mavota amene anavotera profesa ndikuti chara mwamba TVB oye profesa sabira mdharika oye atupele oye tosefe oye choyamba nipeleke ulemu kwa inuyo mtsogoleri wa dziko lino komaso president watu wajibani jola mula profesa sabira mdharika landi anulemu wanu bwana Gerud Mutalika ndipeleke ulemu kwa a president a UDF olemekezeka atupele muluzi landi anulemu wanu ndipeleke ulemu kwa mai muluzi landi anulemu wanu ndikupeleka ulemu kuchipani kose a UDF akulu wina aliyeso enewe kulandira ulemu landi anulemu wanu malingani nthawi Choyamba bwana ndifuna ndikuthokozeni. Popanga tsiku la lero. Tsiku la lero ndi tsiku lonena kuti takhazika pasi amwanu wose. Amene akuonera pa TV na amene tili pano bwana. Tifunira njumbo ni wina anthu akufuna president wawo profesa Sabira Mdharika bwana anu zukuchitira numboni amalawi dale tidapanga zidata pano chimene tikuyembekezera profesa apitirize kupereka zitukuko za dziko lino bwana solimbana limbana tikuchedwa nazo mmene tinavotera ife ngakhale akuti kukaleso voti ndrama zimene tingawononge pano ni ndrama zoti miyoyo ya Malawi zithopira patsogolo koma chifukwa chonena kuti pala anthu ena adyera wofuna kuti zawo zaokha ine ndiye ine amalawi ndifuna ndikuuzenizi maka inuyo generation ya panopa inu mbadu wa panopa takhatukuuzani nkhaza za MCP inu ena simmavomereza koma mulungu zinazawo machita dala kuti inuyo mudziwe kuti zija manena akuluakulu ndizoona akati fisi sadzabereka galu amabereka fisi akati uyu ni mphaka amabereka mphaka sangabereke nkango MCP ndi chipani cha nkhaza inuyo ndinu mboni mwina zinazo mmavangati history koma pano mwaziona ndi maso kupha apolisi katundu wa wanthu kuthyola masitolo magali moto kuswa amalawi khumakhuma kodi chipani choterechi chingalowe mboma ndiye popeza mwazionera ndi maso si chipani chione kuti chingalowe mboma yayi koma president watu profesa Sabira Mdharika ena akuchita nkhaza yakuti achinyamata zimayi bwerani madefu tengani ngongole kamberi mabusiness kuganizira moyo wa mnyamata kuganizira moyo wa ifa azimayi moyo wa zibambo kuganizira dziko lonse kuti likhali lochita bwino mauwena ndifuna ndinene yapo nkhani ya kota system lero ndifuna ndikuululireni chirima bwana adamu patsa mpando kukhala otsogolera kukonza marifomu a dziko lino moti yeyo nchiri meneyo yamba akada gwira akadamba nchiri yokwesa mapuziro nuyamba ochotsakota sistimu koma yeu uja idamulephela pano profesa akuti anthu angalira mokwanira tendi chotsekota sistimu pamene yeyo nchiri yadamu patsanda ndiye pananga nyamuku makapusika anthu akumpoto anthu ena alibe nzeru amtambo ndifuna nigwirizane regional governor ndifuna nigwirizane olemekezeka Dausi enough is enough enough is enough komaso mwina fiti ya imuna imava chisoni koma naye ikazi yayikazi yayikazi ikatini kupha ilibe thukolo bwana ndipemphe anthu akufa mwakhala mukundiretsa sendale chendo sindifuna ndipo tsiku linatikukumbukira bwana munandiuza kuti ngati ulamula anthu kuti mubwezere choyipu sendale chendo ndikuchotsa ndiye ine bwana ndifuna ndipemphe ndakhala ndikukumverani inuyo simufuna koma pano ifana wanu bwana takwiya tibibi hoye mademu mopanga kulilongwe tipezana komweko mulilede 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 tikapezana kuti tikapezana kuti nthawi yatani tibibi hoye antambu nukuzani panopa pakali panopa tudziwa kuti uli kumangochi ukakotcha za mademu wako amene ufuna upange panopa MCB muyenda mabala kune kuti anthu akumwera kuno kuti ati kwakhala chisankho kapenatu chifukwa ino khala anthu anzeru akanangoti aprofesa malizani 2024 yanu ife chisankho tipange 2024 tingotana zo nthawi ndiye tikudziwa kuti kapena ndikuti cha ndiye mpofunika wina aliyense mkwiyo mwakhamu utuluka nawo uja tsiku lofunika kutuluka ndi tsiku lolembetsa voti tsiku losonyeza mkwiyo ndi tsiku lokalembetsa cha ndikuti kumanyumbako kukakhali mbuzi ndi nkhuku basi koma ali munthu apita akata tsiku lofota kunyumba kukangokhala ng'ombe nkhuku abakha koma nali munthu upita ukatani bwana ulendo uno ngati tinakupatsani 2.9 panopa nifuna nikutsimikizireni ulendo unowo mukutenga 4.5 million sitikuchezayi aliyense wakwiya ulendo ni 4.5 ndiye ulendo watha uja nimakutakatani mgiraundi koma simunave ulendo uno tilawa mulingi tilawa muti tilawa muti ulendo uno tilawa muti ata 1 minute nonse tikunokolani sithaso 1 minute titakudokolani ndifuna nikuchenjezeni nthawi yakwana yolemekeza mtsogoleri wa dziko profesa athapira mphalika sali yekha ali ndi ana ife tilipo pano amalawu tiye ndipereke support kwa mtsogolero dziko lino wolemekezeka atupere muluzi ndikunyadireni pa chisankho chimene munachita ndi timu yanu chifukwa munaona kuti profesa athapira mphalika ndi yekhayo amene angakweze dziko lonelo malawi ndikupanga chisankho kugwira nafe ntchito moyo umenewo ambuye akudalitseni zikomo kwambiri zikombwa
abwera anthu ochuluka kwambiri akuluakulu ambiri anthunso abwera ochuluka tilengepo za And I mean, I don't know about the Mike Griselda, Jeffrey, I mean, Sigalegari Masigo, Asan, Abida Alengeza, Kudi, Aloam, Chibani, the Magongas. Machena yose duli bari masogeza sabana mwino ne
eh tu
yakukhalani
yebuya ndikhalani
eh
eh
babida
niwe nawe message bari cha kugoma chimakhala
mu chimakhala mundu
eh tu
somano babida masiku asanu zufira banje tuimanu mukhala wa Congress
ine tu ndipo sindi kudzidzimuka bari be social la kuikanyina chiri chose kukhala member alo mala Congress party chibani chindiye choyamba Chatsikola Malawi, aliyesa kudziwa. Olona ndi angoni bereka ine, adala secretary a district. Omanga adala secretary a district. Omanga wakulu adala bitibashiri chiri pathako, adali achelede a district. Amaya bitijabo, namena amaimbitsa nyimbo za ufulu. Ndi chibani ichi nchamakolo, sudu tsidzimukaso ayi.
Ndangaena kumaduka amadzidzimuka mochedwa atuzindikira zwe.
Oi! Sinda zindikire mwaiwe ndakwatiwa mwanuka kwatiwa umasiya makolo tsano kubanja likatha mesuma bwera kwa tate yako ndene ndabwerera kuchisa changa
oho
eh
era madati mwina kukhala jera
jera la mtundu wa
kaya
nachoka chipani chanji poti chichadani chotsa
ndakoka
no mari dzingo khala
ai
ai labwero dzagwira nchido kumthandiza tate wathu chakwera kunapitirira ifacha nchido zake
akulandirani bwanji chipani
andiladira bwino vopye koma soji manager ndikopa ntima achakwera sana richiritse manyasi agwira nchido zona mandika kudziko rino la Malawi nifa kugawa miseu njanje mukuziona nchido zosiyana siyana inga khali zithandizo zijazungwa adayimitsa pano zamba kubwera tamba kuziona ndaine tsalire
Simusalira.
Maso pakali pano, boma lomweli. Opposition iso ni omwe mukuionayo koma boma lomweli.
Chabwino. Yeno inu mujirepo zvodani pakuti chisango chibwera chakanyamawa. Inu muona ngati musewerepo kamena mujirepo zvodani pakuti
ndani. I say, ndine player number 9.
Number 9.
Ndine player number 9.
Striker.
Nikangu.
Wakutsogola.
Tia chimwendo. Number 11 akaponya chigoli.
Oh,
ine ndine player.
Muri bali chikurubi.
Ineyo chikurubi chimene muchine nacho. I say kazi ni wako. Uli nayo nyumba. Mwakhala. Mwamuna nzako nkubwera. Nukusinja, nukuchatsamano, iwe nkuchoka, nkuchawa kuti wako wakazi na chawa. Ndiye kazi uja wakhala, wakazikika, zabwina kuziona. Ya unga mwele unidufuna nkazanga
Mwina
Sisi nga teke
Sisi mateka
Aiga Sinkazi yosabu ina kusio Achokela
Chabu ino
Ndiyanga rada kusinja Nukulanda wankazi lelu kabwele Ndiya kusinja 10 times Sima vero wako ungo mwere lako
Ndakuto kwa zani kwa mpiri Mike Griselda Jeffrey Amene
Ndiyanga mtundu wa Malawi Ndukuzo niboma nilo mwere
Nilo mwere
Opposition ndiyo mwere
Oh,
Jalego,
Sagaja Mawa,
Chabwino.
Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Chabwino. Ch